Ooga chaka ooga ooga, ooga chaka ooga ooga, ooga chaka ooga ooga.
Look at how I'm feeling.
Ooga ooga ooga,
deep inside of me.
Ooga ooga,
girl, you just don't realize what you do to me.
Ooga ooga ooga, chaka ooga.